domin ku ringa jin irin wakoki masu gina ruhaniya.
Ku bi mu a wannan page Arewa Gospel TV for YouTube Creative Record TV.